wowuye wangiphinda futhi lobo akwandi ngiyomthola nini umakodana mina wowuye wangiphinda futhi lobo akwandi ngiyomthola nini umakodana mina sebemthathile nalobe sengithembele kuye kanti ngiyomthola nini umakodana uphinde wangishiya nalobe sengithembele kuye kanti ngiyomthola nini umakonda wongiyomthola nini owami mina umakonda wongiyomthola nini wongiyomthola nini owami mina umakonda wongiyomthola nini ngabe batholakalaphi ngabe batholakalaphi abanothando lweqiniso ngoba bangakithi sebethathwe wonke ngoba bangakithi sebethathwe wonke ngoba bangakithi sebethathwe wonke ngoba bangakithi sebethathwe wonke wongisizene ningifunise umuntu omuhle okwazi ukubekeze wongisizeni ningibhekise umuntu omuhle unothando lweqini wongisizeni ningifunise umuntu omuhle okwazi ukubekeze wongisizeni ningibhekise umuntu omuhle unothando lweqini
I'm trying.